Kugi chagiranyo chubishiki anganji buka magaraba na muburundi ingora nizimu ngekugwa chukugwa nyikiza chibi harafi ngende ninyish kandizo buka kwa butandu kanyi. Icho chagiranyo kivuga ngiki wadzo kijanye nukubadele kufuzi buka giricho ukoze mugu kuri kilana awobose wabi kieswe kicho kiza kumwenu kugendeleza awobose wamanyi nabo. Ubukene bw'ibikoresho byo gupima kumwe no guhimiriza abanyagihugu kubijyanye n'ingingo zo kuzitirira ako karanda k'ibihara by'inkende. Muri ico cegeranyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buravuga kandi uko buri kibanza kiri kure y'ibindi gishigwamwo abantu bagwaye ako karanda canke bagatezwe ko mu mahuri yatandukanye mu gihugu. Ukongeza ubushobozi abariko barakora igikorwa cyo kugwanya ako karanda ku mpande zose uko buri byangombwa kugira bite abagwayi kumwe n'ikanagi ibikoresho bikoreshwa mu kwirinda kugendura no kwandura. Icyo cyeganyo kiravuga kandi ko hari ubukene bw'amafaranga yo gutohoza gukamo ko gutabaza kaba katanzwe. Ariko icyegeranyo kivuga ku kubura abantu babishoboye babinonosoye kumwe no kubura uburyo bw'amafaranga. Vyongeye icyo cyegeranyo kiragaruka ku ntambamye ubukene bw'amazi meza cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, ubukene bw'agashuruka bute ku bakozi bari muri ico gikorwa kumwe n'ubukene bw'uburyo bwo kubeshaho abari mu gikorwa cyo kurondera katabundi bwoko bw'umugera w'ico kiza buraboneka mu Burundi hejuru umaze gupimwa bukemezwa. Ubwanyuma ico cegeranyo kivuga ubukene bwo gukurikiranira abagwayi bari muhira.